kwa gisani donga donga kendigi kare dhako mumang'ate dhako jowadwa mumang'ate dhako winjo ka mumondiko ni mikendo nudol dugo nyaka chingu tho to mumang'ato mane dhako kisomo Justina 18 ka